Hello. I don't know if you guys can hear me, but this is testing 2, 3, 4. Yeah, I guess something like that. Let's make sure this works real quick. Go on my YouTube page. This all is like that. Go on my Roblox page. Everything looks fine. Let's make sure everything is fine. Just fine. That's fine. I'm fine. It's not copyright because I'm singing it. That's fine. There's something creepy in a suit. Da-da-da-da-da-da-da. I'm fine. Uh-oh. Da 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 da